natamani umpe ruhusa arudi, tuna kazi naye.
Natamani
umpe ruhusa arudi Magufuli, tuna kazi naye. Kama ulimotoa ruhusa Lazaro akarudishwa, kama ulimotoa ruhusa Tabita akarudishwa.
Likey.